I go to fight for.
Welcome to Ortiz's shooting class, that's me. Oh hi, welcome to shooting class. Now it's time for everybody's favorite subject, math. It is not shooting, sorry. Just type the correct answer into the ENT box. Press the ENTER key on your keyboard when you think you have the right answer. Problem 1. 7. Minus. 3. Equals. Good. Problem 2. 6. Minus. 0. Equals. Nice job. Problem 3. 4. Plus. 8. Equals. Nice job. You did great. Come here and get your prize. A for real money. And you can use it to travel abroad. Or you can just use it at school. Problem 1. 5. Minus. 2. Good. Problem 2. Good. Problem 3. Plus.
So you lose.
Let's swing up.
50 seconds. Detention for you. If you are on stage, you should follow the rules.
Ready to go. 1, 2, 3.
Da 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 da
Do you want to blame me?
Congratulations. You found all 7 bullets. Now all you need to do is...
I'm gonna run back and kill you! Take care of yourself!
I hunt people for all eternity. Oh, no.
Give me all the items you have.